wamusengela wakomfwa kwense kuntumule ntambila kabili kwense kumule ngufuila. Mashina andi nakabili nine Mwelwa Steward. Pabu shikubwele londe kabila sana tunga kunkanya po isambilo ntutuwa emia ila destination of man. Kunu moku mutualele kisha sana pafyo afterless abu mbo muntu abu become Eden kabili nefoto alile kisha fo muntu alufishe destination ya kumulesa amu vikile. Kashina tulayanda pa muntu tualisa sambilo kujati bantu wonse pano pachalo, funofile wonse pano pachalo nishi. Efo tulela ndapo, meaning ukurufia kwa bada bantu destination ya abu nishi wonse tuwaliki kwa tu ukurufia. Kanshi papu shikubwelelo, nde kabila sana tu ingalole kesha kwa ichi kope chumo icha vena Israel. Umu tuwalale kisha sana na definition ya destination. Kanshi destination lishu ilimo ili lekesha sana mufintu ifingi. Efyo ifike satika kuntanshi. Lelo mwisambilo Yesu tulelekesha sana pa wikashu wa muntu ubulino kuisa kuntanshi. Atemwa ukutendeka fe, ukwa kutendeka afterless, akwa toku bumbo muntu. Apo ambila life, nefeless, ambi kila kuntanshi, ufwa ringiro kuikara. Kanshi, na pari ino ine nshita sana, chile tofwa sana, efo tulingiro kuikara kuntanshi. Wikashu budi kuntanshi uwesu, efo tulesha sana, ukulelekesha hapo. Kanshi, pamula nimechi kope, chabe na Israel, tuwaraisha ukubelenga mashui, ali mukufuma chapter 3, verse 15, ukufika pa 18. Kanshi, ukufuma chapter 3, verse 15 ukufika pa 18 amashu ya kwa lesa ya letilo kutilati. Lesa ati le kabili kuli Mose. Efyo ukati le kuwa naba kwa Israel. Yehova lesa wabashinwe, lesa wakwa Abraham, lesa wakwa Isaac, kabili lesa wakwa Yakobo. Antuma ndise kuli imwe ati. Kabebe auti ili eshi nariandi umuyayaya. Kabili ichi. Echibukisho chandi kunkulo nenkulo. Kabili, kakunganye awa karamba bakwa Israel na nokutira kuri bene Yehova lesa waba shinwe, lesa wakwa Abraham, wakwa Isaac, kabili wakwa Yakobo. Amweneke kuli ine ati, ukupempula, na pempula mu namona nefichitwa kuli imwe mu Egypt kabili na sosanati nkanini ka imwe ukumufumia mu uchushibwa mu Egypt nokumutwala ku chalo cha mwina Canaan no mwina It no mwina Amore no mwina Pelis no mwina Hib no mwina Yebus kucharo ichide funfumune shiba nobuchi. Kabili bako mfueshi widiobe, elo ukae iwe nabakara mbaba kwa Israel kumfumu ya Egypt no kutila kuliwene, yovale sawaba ebele atu kumanya eicho nomba shilekeni twende urwendo rwanshi kushitatu mumatololo, no kuipaila Yehova lesa wesu ilambo. Kanshi, haya mashui, yale tulangiri la sana picture ya wena Israel ukufuma mu Egypt. No wikashu wawawa mu Egypt. Kanshi, ngifo tuwa ishuwa wena Israel, bantu wa mwafu minefe kumuntumo, atemwa line jaka ena ya mbilefe kumuntumo uli ni Yakobo. Uli Yakobo ewa ashile kwa taba na bakwe, nota ntiu ayamu mu Egypt umu olesa ashire musansa vika kumupe pife nemfu mfalao. Kanshi padi nishita tulemu na mokutila urupa lwa kwa luwensi lwa ashire mu Egypt. Abantu bonze wa ashire mu Egypt pakano kwata ukufula mulamu ni mu Egypt. Kanshi life ya wena Israel atemwa ama Israelites ya ashire tendeka sana mudia mu Egypt. Na abantu abengi abena Israel wafi aliluwe mudia mwine mu Egypt. Kanshi panishitaimo ido falao ale teka abantu wa ashire babonze abantu kutila tibasa basangusha abasha bakwa falao. abale bombera mulamune mu Egypt ukubombe fintu fyale kana lekana fyale lelekesha fyale langila beno kutati basha abali muri kile cyano kanshi pali yishita turesa mbira pokutirati abena Israel bare fyale rwafe mulamwe nyabantu abengi mubusha wa mu Egypt kanshi mubusha buntu bali momu bantu bamwabale tushiwa nganshi abale irishanya ukwirishanya kuri lesa kabiri bafikire finali momu kukopa imivele ya letikwa muri ryaine Egypt mucharo cha Egypt pamuna ndako kucha bale bali basha andi muntu ngali musha ni ale tungululu afe kuri urawo inyo muntu uli master wa ule muntu kanshi tuna mwana apo kutirati ama Israelites baisa fiali rwabengi bafula mulamu inini shibali abasha. And since bad abawasha lesa taikele pofe atemwa tabale kele shefe na kadia awe ari mfuye kuli ukututuchika kwa abu kabili ukulishanya kuli lesa wabo kabili panishite ture mnapo kutilati Moses atanda lesa atandalile Moses kabili abantu bayi mina atemwa Moses atandalile abakalamu baba bena Israel kabili noku ya atandalila falao ukutila nukumobo kutilati lesina tutandalila, shituleke tulea, tulea tutulile lesa wesu ilambo. Kanshipari nishita, ture wanambo kutilati, abantu bafuwa ilo kutendeka ululwe ndo kufumamudia, ukuya, uru alifiru wanshi kushitatu. Kanshipari wanambo apati nakalimu, ifialo 5, ifo abantu bali ngilo kusalanga na kabirino kuya ikala, ifilinga destiny yabo kubalingile kuikala nchendolesa awabikilemo ukuta chukukuntu eko balingile baya nokulaikala kanshi apature mona mokuti ati abena Israel abena ama Israelites ufikashi wabo mudia bale fyali rwafenish bali mubusha ngefe na pali no ine nshita abantu abengi kubafyo kufyalwa mubusha pantu Satana kasebanya pan mafe akwato ku umuntu akwato kulufia destiny yakwe Satana kasebanya alikwata ile dominion pakati ka muntu andi umuntu aba ngatasu mnamuli lesa aba fe panshi yakwa Satana kasebanya and awa musha wakwa Satana kasebanya aba musha walwe mpantu Satana kasebanya emwi ewishi walwe mbulonze kanshi pali nishita tule mwana po kutilati umuntu ngefe abantu bako bale fyari rwa muri amu ine mu Eden bale fyari rwa muri mu Egypt nishibali abasha na pali ino ine nishita umuntu afyari wa finish ali musha wa luvembu nota nti akula akwato busaro kusuma kuli lesa na lesa akwata kumwelela kanshi pali nishita nomba tule mwana po kutilati lesa panu mwaya kutandarila abantu Al pan mwa kulelegesha ukuchula kwabo bafikire mu nshitaye mwa kulitira ati lesa nomba enga kwata ukubafumya muri mu Eden atemwa muri muri mu Egypt mu balete kwa ubusha kanshi amashu yambinga turebelenga muri Exodus chapter 15 verse 14 muri Exodus atemwa kufuma chapter 15 verse 14 amashu ya kwa lesa yale langilila sana kutilati ababantu pan manishi bali fumamu ya mu Egypt mu bale teko busha baya nishibale ikala bali bapela ifipope fya kutilati mufuile mule ko mkomesha abana benu ukutilati lesa panuma yakulelekesha ubuchushu buntu twachulile mu ya mu Egypt atumine alengele atire atemwa abikire chingu ngachimo ichikalamba pakati kabale abena ama Egyptians ishalengero kuti lati bonse ba first born babena Egypt bakwete okufwa kabiri bonse kwambila fyonse fyali nga first born chintu chiretwa wela nina mayo batekele abantu bonse bakwete nga ma first born bafikire mu kufwa kanshi pari iki ture munapo kuti lati even umwana wakwa farao aligiro kusapiana farao akwete okufwa ichechalengele nomba na farao nomba aleke ababantu bakwate okuya okufuma mu Egypt Kanshi apatresa mbila pokutila ati lesa alo lekeshe uwika shubuntu bale ikalamudi ide muri chide chalumo bale teko obusha. Andi tahari destiny ya wala abantu uwika lila muri chide chalo na ngula okufyari wa muri chide chalo. Lesa alo wapika nishisho uwika shubusuma uko wali ukufumisha atemo uko alisho umukaka. Meaning uko alisho incense sheka uko avulama chushi yale abantu bale kwa tukupita muriamu Egypt. Kanshi lesa aliba pangile ii plani ya kubwa kutachibenga tende kanomba uluende luawo kuya kulia kuchalo chintu lesa awa pekanishishe. Andi awa ntubali tendeke uluendo panu mayaku mfwa ama shugui kuli lesa atemwa kuli mwazesi uwa lipaka tikaide nchende uwa hei manina ko lesa. Kanshi tali nishitanomba abantu bakwata okumfwa okupokelela amashiwi kufuma kuli lesa batende kanuruendo kufuma muri kire chalo uchagu shimo balete ko busha panuma yakuchimfya panuma lesa akwate kubachilila panuma passover yakwate kutitika mukatikaba le abantu bakwate kupusuka bamuno kuchatilesa wamaka and bakwate kubika ichitekelo chabo muri lesa gesho muntu onse nomba pakufuma mbusha alingile akwato kuchitekela muli lesa. Muntu, pati inoishito muntu onse, usha wa muli lesa. Aba musha wa ulube mbwa. Kabili, aba musha wa satana kasebanya. Ichide kabila, kuri do muntu, kuchitekela muli lesa. Andi muntu nga achitekela muli lesa. Muchini na muchinka. Mini, ishintilore lakwe, ila wikashi wakwe, chionse, abika muli lesa. Panuma yakubika muri lesefe ni shudo muntu akwate nomba okufuma muri buryo busha alingire kutendeka beginning ni shakwata okumoneka kutachi yes naish balesa and yes ngefyo abena Israel bakote kwishibati uyu ine elesa untu uyu ngatufumya kabini elesa wesu ule uli ngiro kutufunya pali nishita muri mubusha wesu. Kanshi abena Israel bakwete kuchitekela muri lesa panuma yakuchitekela muri lesa bakwete nomba ukutendeka urwende rwabo okufuma mudya mubusha buntu valimo andina lesa alikwete ukutendeka na beno okufuma muri kire chalo okufika na Canaan kuchali chintu lesa abala ile abantu. Kanshi panuma yaifi na ifebene tulemo nambo kutilati muntu pakutendeka atemwa pakufuma mubusha buntu lesa satana akwata okumuteka alingire achitekela muri lesa andinga achitekela muri lesa nishi atendeka aurwendo rwakwe. Kanshi isambiro lesa bakomfa ili dingiro kongapo tukesa kongapo no kusambirishanya pakutendeka kwa wikashi wa muntu wa muntu muchalo chintu lesa akwata okumupekanisha kuntanshi. Kanshi barichi nde mchitekela ukuti ati muka kwenke sambilio lingilo kuisa ilo tilingilo kusambila pafe umuntu lomba alingilo kuipekanya ukufuma mbusha wakwa satana kasebanya. Lesa mpale kwense. Amen.